Lihle Khumalo. Lihle Khumalo. You are under arrest. Let's pass your spam.
Ah,
no. You didn't. Touch it. Ah,
whoa.
They
zonke iy'nkomba ze-evidence sezikhomba directly to uLihle. Uzoboshwa-boshelwe imeda. Guys, we're doing good. We did a good thing.
ULihle kusasa ekuseni uzothathwa ayiswe maximum security ngaphandle kokuthi ufuna ukumbona before simthatha.
Cha, not yet.
Look, I have to go. So cool.
Jeez, hi.
What did you do?
When?
I swapped the security cards. And here's Ukiriyako. That's how he got into the building.
Balis, will I listen to Babu Wako? Of him, I mean, I'm a Wako.
Bans been in his hand. I'm on my lead. He poisoned and destroyed everything he touched. Blalum Faswaki. Ubudwam, ingane yakhe, ifile ngenxa yakhe. Kusho ubulala uzamani ngathi amdubule. Ngoba yafuna usimlendile. He raped her. Kuze bani futhi nje ukuthi kufa abantu abayigakhe ngenxa yakabanzi. He had to be stopped. Futhi nayo nje bomazi ukuthi kungumuntu enjani ubathi. Yet she stood by him. Azange umvimbe nakanye. So no. Ngeke ngikusize.
Balisa, please, mina ngiyacela.
No. This is our final goodbye.
Oh. No, mntanami. Awazi ukuyenza le nto, ulungisa le nto kuma wakho. Angithi?
Uma wami? Wena? Oh, yena uma wami. Yabona uma ngiphuma ngalo mnyango, angisakwazi.